have an idea. Let's all get guns. Yay!
Dry scalp care.
How?
Remember, kids, you know, playing with guns isn't a game. Well, you know, it can be a game if it's Grand Theft Auto.
Da 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 da